Kudala inyama yedini yayingatyiwa. Amadoda njengokuba ayenyuka intaba ahamba okwenza idini. Ayefika phayana le nkomo okanye nokokuba yibhokhwe ke loo nto okwenziwe ngayo idini ayeyitshisa yonke iphele. Kodwa kuthepha ekuhambeni kwethuba kwafumaniseka into yokokuba ootata ngoku babuya sebethanda ukuvungula kwaye bevungula njena babuya benxaniwe bethanda usela kakhulu. Oomama bayibona le nto uba kungenzeka uba ukhona umkhwa owenziwa ngootata phaya entabeni. So into engcono ngoku kuzawufuneka sibachwechwele xa bephinda beyokwenza idini. Nyhani ke oomama bachwechwa xa kuphinde kuyokwenziwa idini, barhoba bezimele ngamahlahla. Heyi xa bathi hayi amadoda angongqile akwamfuzize emfene, hayi akayisika inyama ya ayatshikityela indoda, itshikityela iphose emqaleni, itshikityela iphose ugovane, itshikityela iphose ugovane, abile amanzi amadoda atya inyama edini. Oomama babona hayi man la madoda ayasitshitha la, le nyama yayitya le nyama lena. Loo mthetha ukuthi iyatyi ingatyiwa mos le nyama. Bombela ingoma oomama ke ngoku besithi mayibuyele ekhaya, mayibuyele ekhaya, kanti icomo khulivumile. Le nyama mayibuyele ekhaya siye kuyitya sonke xa kanti icamagu liyavuma xa ithe yatyiwa. Uyabona ke thina xa siyombela le ngoma siyombela sithi molibuyele ekhaya, molibuyele ekhaya, wo icomo khulivumile. Ayitsho ithi mayibuyele ekhaya le nyama siyokuyitya sonke botata xa kanti icamagu eli liyavuma xa ithe yatyiwa mfokathando. Yeyo tata kudala kwatshitwa tata. Hayi aba bakhaleli bakuyatshithwa kuyathiwa kudala kwatshithwa. Jonga lanti uba amadoda elali wonke atshithi lali. Achithi lali yonke inyama ibetha ku se.